back, hit it when you can.
Abantu gwa bachambuza gwa tuwo mukka ne tusamukama.